Kei te puta tonu mai ngā tai pito pito e pāna ki te matenga o Pepi Rū e rua ngā tau I torohe o te awa kairangi. He ai ki tōna whānau, e hia kēnei ngā waiatanga atu, ngā tuhinga atu, kia Oranga Tamariki, kia tangohia ia I te whare I reire ia e noho ana au ware ake. Kei te kōrero tonu ngā prihimana ki ngā tāngata tokotoru I tēnei wānei, arā te tokotoru e whai hononga ana ki te matenga o taua Pepi.
He tama koa, he tama hari, he oe, he tama noho whakarairai. Arā ngā kōrero hau kua puta I tōna whānau mo te āhua noho o Pepi Rū, ka tūkia kinotia ki tēnei whare I te awa kairangi I tērā marama.
This level of violence toward a child is difficult to fathom.
Hei tā tōna matua keke kia New Zealand Herald I whakapātu ia kia Oranga Tamariki I te marama o Tihema, kia hikina ake a Pepi Rū e rātau.
I am deeply concerned by yet another tragic death of a child and we need to see change when it comes to our situation on child abuse.
I whakapātu hoki ia ki ngā prihimana, he oi hei tā ngā prihimana kārea rātau a wanga wanga.
These agencies must do better at working together and to ensuring that no child slips through the safety net that they should be able to rely on.
Hei tā rere moana nā Oranga Tamariki I he ia Rū, a nā rātau anō te hara nei.
We must have the highest aspirations for all mokopuna, all children and young people in this country.
Ka whāia ēnei kōrero I te ripoata huna nā staff I tuku, e mea ana e 50 ngā tamariki kua mate no te whakatūnga o Oranga Tamariki e 6 tau ki muri.
The problems around persistent poverty, cost of living, hauora issues around mental health and physical health and well-being, and also discrimination and inclusion are some of the biggest challenges, together with our major problem in this country when it comes to child abuse, child maltreatment and family violence.
Kā rea Oranga Tamariki me te ope prihimana kia whakahoki kōrero ki te reo tātaki. He oi toko toru ngā whānau e aromata waingi ana. Me te aha ka noho upoko māro tonu ona kaumātua ki te kimi whakautu. Moana Makapilu Lei, te karere.